Garukira Amasezerano ya Arusha. Garukira Amasezerano ya Arusha ni ikiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe ko Barundi yabereye I Arusha. Garukira Amasezerano ya Arusha ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri. Ndabaramukije ndabaha ikadze aho muherereye hose turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 2025 nzero umwaka w'ibihumbi bibiri na 2022. Reka ndabahe ikadze muri kino kiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no kunywanisha Abarundi yabereye I Arusha. Ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha. Uno munsi tukaba tugiye kurabira hamwe ingingo ya gatandatu n'iyindwi by'ikigabane cya kabiri cy'amasezerano ya Arusha. Ingingo zijyanye n'intwaro rusangi, kugwanya ikumira hamwe no gukura politike mu ntwaro z'igihugu. Jewe turi kumwe muri kino kiganiro nkaba ndi Franck Espoir NDIZEYE. Muri kino kiganiro tukaba turi kumwe n'umutumire umushinga nahe honorable Emmanuel Nkengurutse. Ndabaramukije ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu.
Kiramaro n'amahonda bwana Franck Espoir, ndanahaye amahoro n'abandi baza kumviriza kino kiganiro.
Honorable, twisunze ingingo ya gatandatu y'ikigabane cya kabiri cy'amasezerano ya Arusha. Turabona neza uko abagiranye ayo masezerano bumvikanye uko igihugu cyotegurwa, harimo kugwanya kudahana ibyaha, guhimiriza ukwigisha amahoro, ukurikuranira n'ibindi byinshi. Muri kino gihe mubona byoba bimeze gute? Ibyaha birahanwa? Imvugo ya leta y'uno munsi mubona ibiba amahoro no kunywana mu Barundi?
Koko nivyo, mu masezerano y'amahoro no kunywanisha Abarundi ya Arusha, ikigabane mwavuze abasinye amasezerano bari batekanije kugwanya kudahana ivyaha, na cyane cyane ivyaha by'ihonyabwoko, ivyaha byo mu ntambara n'ivyaha by'agahomera bunwa. Hanyuma rero bafata ibyiyumviro bibiri bikuru bibiri. Icya mbere kwari ugusaba ishyirahamwe mpuzamakungoni gushyiraho umugwi mpuzamakungu ujejwe gutohoza ku vyaha by'ihonyabwoko, ivyaha byo mu ntambara yo n'ivyaha by'agahomera bunwa. Uwo mugwi wari ujejwe ikigorwa kinini cyane nko gutohoza no kwerekana ibyabaye mu kiringo cyo kuva Burundi bwikukiye gushikaho ayo masezerano yashyirwa ko igikumu, kubiha izina bijanye, kwerekana abo byagirizwa. Hanyuma rero icyegeranyo kigashikirizwa umutekano, kajya kanama kajejwe umutekano kwishyiramo mpuzamakungoni kitwa Conseil de Securite. Icyumviro cya kabiri cyari cyo leta y'u Burundi yosaba ko inama nkuru ijejwe umutekano, iyo nyine Conseil de Securite ya ONU, yoshyiraho sentare mpuzamakungu mpanabyaha yinzwe gucira imanza no guhana inkozi z'ikibi igihe basanze wa mugu wasanzwe hariho abagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko, ibyaha byo mu ntambara be n'ibyaha by'agahomera bunwa. Izo ngingo ni ukuzifatanya kandi icyo ni icyumviro kigira nka gatatu gikomeye, niyo gushinga umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi witwa Seve, utekanijwe mu ngingo y'indwi y'icyo kigabane mwavuze. None icyo twabonye ni giki? Icyo twabonye ni uko ku ntwaro mfata kibanza habaye utwigoro two gusaba ishyirahamwe mpuzamakungoni gushyiraho umugwi w'amatohoza, hamwe no gushyiraho rero ibwirizwa rishinga rikongera rigatunganya Seve. Ibyo byarahabaye mugabo umugambo CNDD-FDD ushitse ku butegetsi muri 2005 ije vyo kugwanya ukudahana yaravyibagije ndi yavyitwararika uko yacigenda ibona nyishirahamwe mpuzamakungoni yitesha gushiraho wa mugwi w'amatohoza y'ivyaha umugwi wari gushobora gukurikirwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha imaze kwitesha leta ya CNDD-FDD yararindiye imyaka 9 yose ihavishiraho muri 2014 ugwego rumwe gusa muri izo nzego zitatu zari zitekanijwe ubwo nabwo ukaba ari CVR nuko rero iyo CVR ihava itunganywa mu buryo bunyuranywe n'amasezerano ya Arusha mbere bunayahonyanga iyo CVR niyo tubona yahawe canke yihaye ububasha bwo gutuhuza ibyo byaha igakora ku buryo idatunganiriza abarundi bose bakeneye ukuri n'ubutungane iyo rero nta kuri kuhari iyo rero atakuri kuhari nta butungane nta n'ukunywanisha abarundi ibyo tubona iyo CVR ahubwo yaje gukabura indyane hagati y'amoko kandi ubu zari zaracureshe gatowe kugwanya rero kudahana byari byemeranijwe kuri kahise no muri kanon mbere no muri kazoza byarapfuye CNDD-FDD yarabihagaritse
mbabarire gato ntaguciriye mu ijambo wogira ko ukanatubwira ingaruka y'ukudahana ibyaha honorable
iyo rero udahana inkozi z'ikibi ibyaha birongerekana murabe ibyaha byakozwe kuva muri 2015 byatangajwe n'umugwi utohoza Ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu ko ari ibyaha by'agahomerabuni n'ubu nta na kimwe cyakozwe ko ababikoze nta n'umwe leta ya CNDD-FDD yari yugwara ababikorewe nabo harimwo mbere n'aba CNDD-FDD nabo nyine ubu barifumbereje ibyo kunywanisha abarundi rero ntibyoshoboka atakuri atabutungana wambajije imvugo ya leta y'iki gihe aho kunywanisha abarundi irabavangura ikanabatoteza iyo utari muri CNDD-FDD nta burenganzira ufise ntagateka witwa inyankaburundi canke mujeri canke igipinga canke injavyi canke intumva ni vyinshi cyane abatutsi bobo ngo nabo kwirukanwa mu Burundi ngo basubire iyo baje bapfa iyo wisunze imvugo abegereye ubutegetsi bwa CNDD-FDD ukabanga ko no mu ngiro ubwiye kuraba ravye ingene bafatwa mu kazi ka leta mu gisirikare mu gipolisi mbe no mu mirimo yabo aho batuza mu byabo ucubona yuko hariho ikintu bagomba kubakorera kibi mbere eka no mu bahutu nico kimwe utari muri CNDD-FDD nta gahengwe baronka akarero n'abanywanyi ba CNL ya honorable Katongwasa aho ba bamwe bicwa abandi bakafungwa abandi bakanyuruzwa abandi bakanyaho gutwabo abandi bakabuzwa gukorwa gukora ubuzi bwabo eka birateye isoni amabi bakorewe imvugo rero n'ingendo y'ubutegetsi iri kubiri n'ibyatekanijwe mu masezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yarusha
muri icyo kigabane cya kabiri ingingo y'indwi ku murongo w'icyenda havuga amategeko n'ingingo zijyanye n'intwaro y'abanyagihugu cyane cyane gukura ibya politike mu ntwaro kugira igihugu gitekane uwo murongo mwawudusigurira neza mbega kuri mwebwe mubona iyo ngingo uno munsi yarubahirijwe na CNDD
kuri icyo kibazo cerekeye gukora ibya politike mu ntwaro y'igihugu mu mvugo n'ibyo ibitekanijwe byitwa ko byakozwe kuko hariho ibwirizwa ritandukanya amabanga y'ibya politike n'akazi gashingiye ku buhinga mugabo iryo bwirizwa ndakeka ko atani cya gatanu ku ijana ahubwo mbere na kimwe ku ijana uwo ushobora kubona ko cyubahirijwe era aba butegetsi bw'ubutungane ni mbaka babuvugiremwe buvugirwemo n'ubutegetsi inshingwa ndwara pouvoir executive ari bwo bugena bukagenzura abacabanza bukanabategeka uko imanza zicibwa kandi tuzi neza ko batereza kwigenga mu bikorwa byabo byose bakisunga gusa amategeko y'igihugu Dabi gisoda n'igipolisi byaterezwa kutegamira umugambwe numwe cyange ngo izo nzego zerekana aho zihagaze mu bya politiki nkuko bitekanywa n'ingingo ya 10 gice cya gikuru cya 3 mu bigabane cya mbere kivuga iby'umutekano wa bose ariko utari umunywanyi wa CNDD-FDD cyanke ngo wegamire ibyiyumviro byabo uramererwa nabi cyangwa ukirukanwa ikindi tubibonera ko abayobozi bose nk'ijana ku ijana b'ubuzi bwa leta n'amashyirahamwe yegamiye leta ni abanywanyi bari mu nzego ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD gushika naho no ku bayobozi b'amashuri y'intango ku mitumba mu makarti n'uducimbire rero ngaha ikintu kigayitse ibirabwa subumenyi icyo bafatira kugira bage n'umuntu subumenyi suburambe subukerebutse mu kugena oyayi ni ukuba gusa uri munywanyi w'imbere wa CNDD-FDD aricyo gituma mu gihugu ubona ko atamwimbi wiyongerekana ataterambere ryigaragaza biva kuko bashinga amabanga aya asaba ubuhinga abatabishoboye eheraba ndaguha akarero gashasha kereke inge na ibya politiki babivanga n'ubuzi bushingiye ku buhinga raba indonde z'amazina z'indongozi zitegerezwa guterera mu bikorane cyo gusenga kirongowe n'umukuru w'igihugu cyo gukwezi kwa nzero ibihumbi 2022 ko ribera igitega nta ngwego na rumwe rusigara inyuma rudatererejwe kandi bakabandika bakabagenera n'amafaranga bateza gutanga sinzi ko aya mafaranga mbere banayaronka ku mushahara we urazosangamwe abasoda abapolisi abacamanza abambasade abari mu mikwi ike iterezwa kwigenga nka severe nuko nyene severity igenga n'urya mugwe ucejwa gataya kazi na muntu n'urya wa matongo CNTP n'ibindi abakozi ba leta bose gushika no kwiga mu nzego z'abaganga z'abaforomo na kamaramazi ibi rero ibyo bintu by'igikorane cyo gusenga ni bya politiki kuko gusengesha abantu hariho abakozi b'imana bijejwe imigambwe nayo ijejwe politiki nohereza kuri ingendo igayitse yo gutegeka amashyirahamwe yigenga gutanga akazi yishimikije ingano iyi n'iyi y'amoko ibyamoko mu bisanzwe byagenewe inzego za politiki zifata ingingo zerekeye igihugu cyose kugira ngo ntihagire umugwi n'umwe w'abarundi wokumirwa mu ntwaro y'igihugu no mu bijyanye n'umutekano n'iterambere none amashyirahamwe yigenga adakoresha amafaranga ya leta bayashaka kwiki akosa agatima k'amacakubiri kazingamanitse ubutegetsi yerega bazohava bashika no mu masoko mu masengero mu mabarabara hari uwomenya
nkahamwe uno munsi bashatse kumenya icyatumye amasezerano ya Arusha aho nyangwa mwebwe mwokwerekana ko byoba byafiriye hehe byoba byakozwe canke bikogwa nabande
icatumye amasezerano adakurikizwa aho byapfiriye no kutemera amasezerano ya Arusha ya CNDD-FDD mu by'ukuri iyo tuvuga ba CNDD-FDD bose tuba tubarenganije kuko benshi ntibemera amacakubiri ubunyonyezi bw'itunga ry'igihugu akarenganyo n'ubukene buzura inzara babayemo hamwe n'abandi barundi gusa icyo kumenya harakagwe gatoya karongoye uwo mugambwe kazingamitswe n'amacakubiri kakongera kakaba gafise inambu irengeje y'amatungo aho usanga itunga ry'igihugu kararyigaruriye uretse umugera w'amacakubiri n'inambu y'amatungo. Bamwe muri bo bagirizwa ibyaha byinshi bikomeye bakoreye Abarundi kuva kera na n'ubu babikikora, aricyo gituma baterekwa gushyira mu ngiro amasezerano ya Arusha, cyane cyane mu ngingo yayo yerekeye kurwanya kudahana n'intwari ishingiye ku kuri n'ubutungane, bo babicira urubanza mu by'ukuri. Itandukanirizo ry'abasinye amasezerano bwite ya Arusha n'abari ku butegetsi ubu ni iki? Mwibuka yuko abari ku butegetsi ubu bagiye kuyemeza mu nyuma yaramaze guterwa ko igikumu. Itandukanirizo nuko abo ba mbere naho muri bo hariho abagirizwa ibyaha bahisemwe kutaguma bafashe mu kaniga igihugu hamwe na kazoza k'igihugu harimwo n'urubyaro rwabo, bakiyemeza gushyiraho ubutungane bw'inyuma y'intambara bwari gushobora kubakora ko nabo mugabo bakaba bakijije igihugu. Abubu rero si uko bameze, si n'uko biyumviye, bagira bati birabisha reka dupfe gukiza katwe kacu. Aho rero biva sahandi biva kuri izo mvu indongozi z'igihugu zazingamitswe n'amacakubiri cya mbere cya kabiri zicariye gusahura itunga ry'igihugu, cya gatatu hamwe rero no kuzibukira ubutungane bwo bakorera ko kubera ibyaha bakoze kuva kera kandi babandanye bakora n'ubu.
Kuri mwebwe honorable, ni ikihe kintu muhamagarira Abarundi gukora uno munsi?
Icyo guhanura Abarundi nuko buharanira amahoro yabo aganisha ku iterambere, bakamenya ko ata mahoro atari amahoro rero, bazigere bashikako bataronse ukuri kw'ibintu byazingamitse ukwishyira n'ukwizana kwabo hamwe n'amajyambere yabo. Ibyo navyo bikaba byavuye kutamenya ukuri kw'ibyabashikiye. Ukuri n'ubutungane bituma Abarundi basubira kunywana atagahema, bigatanga amahoro, amahoro nayo akabyara amajyambere. Abarundi rero nibahamye bacunze mu gihe cyose intwaro y'igihugu izoba iri mu minwe y'abantu baterekwa ukuri, ubutungane, umwitegembyo n'iterambere, kubera kumbure uburara bagize mu mabi yashikiye Burundi cyangwa kubera agatima k'amacakubiri n'ivangu hamwe n'amarongo aciye mu manyanga, Abarundi bazokwama ari abaja b'ubukene, abaja bakarenganya, abaja b'amacakubiri n'agatotezo n'ayandi mabi. Abarundi nibaharanire igarukanwa imbere y'ibindi y'ikurikizwa ry'amasezerano ya Arusha y'amahoro no kunywanisha Abarundi. Niwe muhura urashe wonyene wubaka igihugu ugateza imbere Abarundi atawanjya wangura.
Ndabashimiye cyane honorable Emmanuel Nkengurutse kubona mwitabiriye ubutumire bwacu. Nizere ko no hanyuma muzotwitaba.
Ndagukeneye nanje kandi n'ejo nzitaba ubutumire bwanyu. Murakoze.
Ndashimiye mwese mwari ko muradukurikirana bino biganiro mu bikurikirana biciye kuri wezi tatu akaburungu remesha akaburungu net no kuri wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Murabisanga kandi ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye z'itorero Burundi, haba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube itorero Burundi, hamwe na Twitter itorero B. Mufise icyo muterera cyangwa mushaka kubaza mudatahura mu masezerano ya Arusha, mwotwandikira kuri email ndizeye87@remesha.net. Ndashimiye abadufashije kugira amajwi abashikire Franck Espoir Ndizeye nariko ndakibashikiriza kino kiganiro ndabikebanuye naho butaha. Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe ko Barundi yabereye i Arusha. Garukira Amasezerano ya Arusha ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri.